Nisan ka kawai ibada ta bana homa da salloli ban san ta bai nake dole dan naji kanai uban hali yaushe na fahimci sunnoni koko bake da barin loli ni dai wallahi gunda nake kaunar ka kawai nake nema sarkin gaba an gama.